Funye mirembe, ulire dembe, jangu mu chisenge, utadde ku chisenge.